Tikufela nji yabale vati kompalanto wisona kwane Ifasi nazi yabale hinu zimata chifukwa chosa tiwa Tieni tipu zitane mtikufela nji Marenda omwe yabale alikutita tinga pewe wanji Zipinjo zomwe zili kusa utamoyo tikonjete wanji Habale tikufela
nji Kwa mwenda kubanja
hapa polisi? Haa inenda kwa mwina fumu?
Hey.
Mama idogdi andi tutsandi papeko.
Oho.
Koma be.
Ii, kodi zinafika po sekeredwa?
Yeyetu.
Iya.
Sina nga anthu nkani jana ipo pa kwiko komeza.
Ii, pakwalo pa chatu cha ndamena na ikokomeza nkani ija.
Koma mwachisomo cho kachoka ndatuluka.
Muone ine ntango nina kuti mbuzi, nimafuna kuti nkani je telepathy,
itelepo
bwana. Ndinaona, ndinaona.
Koma ei, anthu.
Je, popese kuti auri ndipitaso, eh, pali tsiku mela kazi kuti piteko. Koma nona kuti kofunika ndiyambe ndikunoko, kuti mulitandize kuti konze makolo
Kwa
kwanza kwa kiofu yote tupange chochi. Ukumu, tupange chochi fumi yanga.
Oho.
Ya.
Izi ndiza mo wazo kapena zai.
Ya, inuwe pamene
kuhu. Oho.
Kumasu po usataa
ntawe bitu. Ya, yali mikiziki wa mamba mamba. Ya, bali ufumi wuko matuwa.
Tutu, anduna so nanga mungu yanga nandiso pamene?
Ya.
Ya.
Mukakale muri bwe bwe
kukaima kale akanga taima kale kale twa
ine kutonga ine nabadwa lero ine mukanene cho kupita zikanene za ine nabadwa lero msapa zimene zoto
takonza niswa akonze ni ndithu basi
ndithu
tu hapa no kwa
ndipo no bambo tsanami chaka chino mvula igwa bwana
yeti
ako pyatu
asi chaka chino igwa
ndereza mukagula
yai Chakoza kwa bazi
tupi.
Dipo tu sana meyai. Pasukuluba even akamani azazi azipozisi. Amene azipozwa na kapozisi. Ana even ame sangala kunyumba. Utajipa pusa pale masamu edi.
Masamu.
Sana meyai. Even tina kasuka yungeni. Kasuka kwa kena kajoko. Siku rosa tu amani azai inu. So zime zana pusa.
Kukuruanu wa wankazi wa mamuna.
Ujani puna kunyumba. Oh, sika na wewe. Fanya sipa yanamburu yuko huo, makuu mawata kwa naye. Aye, guamuti yai. Musa chitu
anui,
iringati ya murungu. Chitu anui sasa iringati ya murungu. Chuo amani kutoa chuo aga akuona kwa chini sasa ni chosasi. Ini mukabera mbazi, mtu hazi dikira.
Zona zai.
Awanditu kwa sangu kidwa.
Sapa na ujia afumu.
Afumu.
Inetu sikuti
Ndemu yambe sonanu so maso mwa.
Oh, kutanda zozoti menda kaine kasala mubasi nsazako atibwe. Iko kaa kasala inunda munanga. Isabono ye.
Oh, tiko tukirane so bchonje.
Iyo ndikudaba tu. Ndisazako atibwe nziko kalilo kasala.
Oh, ndemu.
Kodi nitakwa tubasi ningakale kasala
mamuna wa mwinu wake.
Ah, kodi inu mamuna wa mwinu wake mamuna wa mwinu wake mkamati mamuna wa mwinu wake mane naja. Mane na kuti chani.
Ananyo
ndizikwati.
Ti ntizi kuweruza milandu hapa ngati kuli kuja majelelo ndameni. Wanose itose talanti.
Olo ni kare mbanja tunutisi diera limuzi tu. Ngati pali vuto.
Yeah.
Vuto liripu.
Yeah.
Olo ni kare ndili mbanja tisi diera limuzi. Ngati ino kansa la ndusi. Si ndusi ya tu kansa. Tili limuzi basi.
Yeah.
Kwa mamufuna ndizingo kala George. Aliese tutu mamuna tu amato mfuna tu. Mamuna amato mfuna tu aliese
tu.
Ine ndato kala mba. Ah, ndato kala mba. Sikapeze mamuna.
Meti magamba minandu ijananu ntima unalipumpu.
Inu kaimabu ino aka iya yeah. Iya kaimabu ino aka kogwiri kamanja aza
iye ndi mwana tu wasanka mwana nzake uja
mwana kuticha mwana kuticha
kula mavu
ah
ndinyamalo wangu
inu afumu soto pena pache tusumaya kula bwino
zina langa ndi andiyesa maselula mhango amene kwa dragonu ndikuyanganira ma programs onse amene ifeyo ya bungwe la ADRA tima chita kuno kumalawi. ADRA Malawi ndi bungwe limodzi limene lima tandizana ndi boma kuone sesa kuti antu anzi komuno kapena madera mene tukugwira kunchito akukhala ndi moyo wa thanzi komanso moyo wozidalira kuti mioyo yao ipite patsogolo ndi kutandizana ndi boma kuone sesa kunena kuti madera mene muli zosowa kapena kuli muli mavuto siana siana mena kwa pangisa antu kuti alipere kukala moyo wao uo watanzi. Kapena moyo wa enerera ifendi tutirikumeneko kutandizana na wantua. Osa hati kwa pangira kuma limonzi kuona njira zimene zinga kali zo watandiza kwa iwoo. Kuma so njira zo kazikika zimene zinga tandize kukweza mioyo yao. Kutiso chitu kukuja dziko chipite patsogolo. Kwa mbiri wandra. Tili ndi madera ngapo amene tikuchita nao timayanganira kumbali ya Tanzi Health kumbali one sasa kuti anthu aende chakudya chokwanira kumaso chakudya choyenerera kumaso kuchigwirisa ntchito moyenerera kumbali imene angathe kupeza madzi a ukhondo kumaso kuzindikira zambiri za matenda osiyana siyana amene angathe kuwa sokoneza mioyo yao ngati matenda AIDS komaso ndi matenda ina osiyana siyana tikuyanganiranso kugawo limene lili njira zimene iwo angathe kupeza njira zimene zili zokhazikika komaso zovomerezeka zoti azitha kupeza ndalama zimene zingathandize pogwirisa ntchito kupeza zosowa za moyo wawo siku wasiku ndi siku komanso kuti ndalama zimene zisikhoza kutengaponso gawo lachikulu lalikulu muchitukuko cha dziko ti mayangana konso mbali yaikulu ku nkhani ya maphunziro maphunziro kulimbikisa kuti ana onse alandire maphunziro yenerera moyo wawo kuti athe kukhala nzika zodalirika zotha kupanga ziganizo zoyenerera pa moyo wawo komanso pa moyo wa kudziko kuchitukupo cha dziko ndiyeti kulimbikisa makamaka atsikana kupitiriza maphunziro awo mpaka ana pamene palipo yenerera kuti iwo afikire komanso pali maprogramu zena amene timachita othandiza kuti zosowa zimene ana onse kayanda amuna kayandi akazi amakomana nazo mu moyo wawo maphunziro tikutengaponso gawo limene lili kuti zimenezizi zikwanirisidwe ndi kuti alandire maphunziro oyenerera pa moyo wawo.
Good afternoon.
Fikase.
Bwerani pa
kuno.
Fikandi pano.
Eh, apase pano.
Kali ana pano.
Pomo nali pa kumo pano ndino. Muzipanga zotanga muka ndi.
No, thank you. Thank you. Thank you.
Kudiyan.
I don't have to sit down. Oh, I've already disturbed you.
Bado muli kwani?
Disturb you any.
Muli kwani?
He's greeting you.
Hey, afternoon. How are you? How are you?
Fine. Thank
you. How are you? How are you?
Uri bueno. Kodi, mai. Awa ni ndani? Oh, I'm speaking English, wasn't it? Very good. Awa kuda kala kunja thaya itali.
Good afternoon.
Good afternoon.
Good afternoon.
Muli bwanji.
Ndiyankola ja hurewe. Ana boya boza. Ndi hurewe.
No. I'm listening. My uncle of this one.
This is my niece.
Okay.
She came here last week.
Yes.
And he used hunger knife as big as a roko tree to chase her away from here.
Ndi janadi. Kani jadi mede mani ya kuti muna nthamangisa mona
ndi chikwanje. Ndi mene thamangisa
ndi. Ndi mene ndi akufunsa.
Ndiyeno.
Ndi nawu za uncle anga wandi abwera afuna kufunsa.
Oh, afuna menya nine. Yeah, no kufunsa. Eh,
excuse me. Excuse me. Have I come for fight or to ask?
Yakuti ndi konzeka nane. I just want him to know he has made a mistake.
Okay. Akuti iwo sana abwera kuti azamenya nani. Koma abwera kuzaona kuti munapanga mistake.
Eh, kuti. Oh. Iye mphamvu yalibe. Ine mphamvu ndinazo babo. Ngati mukafuna kuti timenyane timenyane.
Iya, iyi. Sikuti abwera kankhondo abwera kuti akuti inu munapanga mistake ya mwanayi. Mwanayi anala kwatani momuka nthamakisa. Ndimene akufuna iwo.
Babo ndifuna ndikuuzeni kuti uyoyo ndi hule. Anabwera pano kuzamfuna mauna.
Pangono ndinga usa wawa.
Is he abusing me?
No. No, exactly. No, exactly. I'm listening what? I'm saying this one is coming here beach. This one is aunt.
You see, it's coming beach. This one aunt.
No.
My
niece is not a prostitute.
So pano samandi sonye. I'm saying you African, why is not speaking Chichewa? But I'm telling him you have
it
said
it. It is not my fault.
Yes.
You cannot also speak my language.
Yeah.
So they saw Yoruba. You can understand the reason why I'm here. The elders say that if you relax your eyes well enough, you will see your nose. So just cool down and you will understand.
Ndikufuza kuti iye sabona akuntukwanene. Akuntukwanene.
Ndikunoda.
No. Akunena kuti ukamafuna kulankhula koma chizungu chachidzwa koma chichoja chapa deep English. Ndimene kukhanga kundivuna. Koma akunena kuti mphuno ndi maswana. Aha. Akuti ndizikuza. Amasonya maso ndi mphuno. Inuyo akuti ndinola kwa chifamu koreka mphuno yanu ndi maswana. Ndinowo vuta kwambi. Inu mukhale pansi mumoya akuze niyo.
It is not a matter of fight. My niece is not a bad girl. I spent a lot of money to send this girl to school. She's not a bad girl.
Akuti iwo amamulipirira uyu school. Uyu sisikana si hule. Inuyo musatenge ngati momuka nthamakisa ndi chikwanjewe ndi hule. Iwo abwera zakambiane ndinu.
Kukambiane.
Inuyo mukhale phe.
Kuti jani.
Mumveza kuti awawa akufuna akambiane ndinu.
Bambo tu ndikuuzeni ngati simunati kududwa pano ndikonza kuti bwani. Mwambati. Pakombola pandi panzukulu wanga. Zukulu wanga anakwatwa ndi. Sabona uyu anabira pano kuti asamuna
kudula.
Kudula kuti cha.
Kudula kuti awandize auzanso. Sabona chocho sa.
Ndikaza kukungapa ina.
Yes.
If a child is as close like an elderly person,
yes.
He cannot have rags like an elderly person.
You should be careful.
Wait. If an elderly person
yes.
says that he is satisfied with hunger, that's a reason. If I go, it doesn't mean that I cannot.
I'm speaking.
Let him know. I grew up in China.
China? My Chinese are the one in that. Karate so bad. I'm very sorry.
Let's go, uncle.
Palima program zena mene tima chita. Otandisa kuti zoso wazimene ana onse kandamu na kandia kazi ama kumana nazo mumoyo wao mapunziro. Tikutenga poso gao limene liri kuti zimene zizi zikwanirisidwe ndi kuti alandire mapunziro yenerera pa moyo wao. Komanso tili ndi gao lina limene timatandizana ndi anthu kumadera kumene timagwira ntchito kukhala ndi liwu monga ngati wonzika pa zinthu zimene zikuwavuta moyo mwawo kapena pa mavuto amene akukomana nawo. Imene iso ndi mbali imodzi yaikulu imene tikuchita nayo madera mwathu kuti iwowo akhale eni akhale patsogolo popanga ziganizo komanso zitukuko zimene iwo akuona kuti zikhoza kuwathandiza mioyo yawo kupita patsogolo komanso madera awo kupita patsogolo.
Ndizanga zwezi ndimakuteza ndizanga pa Facebook iwe sizokukhuza undisiye iwe sotondaza.
Okay.
Ulindaza kumacheza nawo umaona ndi mayankhula ine ndimayankhula zanzako ino kumacheza nawo.
I suppose. Mu ziganizo zimene zingathe kukweza mioyo yawo komanso zimene zingabweretse chitukuko kudera kwawo. Tili ndi gawo la radio program imene timaitcha zatonse imene imafikira madera osiyana-siyana anthu amanena mfundo zimene mavuto amene akukomana kudera kwawo komanso sangoti mavuto okha koma mfundo olo magawo amene iwo akuona kuti akhoza kutengapo kuti mavuto amenewo angathe ndengatali mavuto amene iwo tisangakwanise pa okha. Timakhala tikupitiriza kuona kuti kodi ndi madera ena ati kapena ndi mabungo ena ati kapena boma likhoza kutengapo gawo lotaninso kuti mavuto amene wakudera kumeneku achepe nkomwe timafunisisa kuti mavuto amene wa athe. Nde imene ndi radio program tili ndi television program imene ndi tikufera nje imeneyi imatenganso mavuto amene anthu amakomana nawo pamoyo wawo siku ndi siku kumadera kwawo komanso iwo ngati eni komanso imatenga kwambiri mfundo zimene zimakhuza dziko lonse zinthu zimene munthawi imeneyo zikuchitika ku dziko lonse la Malawi kuti anthu atengepo gawo apereke mfundo zawo kapena maganizo awo kupyolera mu television program imene imapereka uthenga komanso mumakhalanso nsanguluso mu program imene ya Tikufera Nje TV program.
Mai chakula njirani anyamata ajandi amenewa takati nga kumarume anali tatifurukozela ni chimejina kupangisa ni kuti mungale pele kupeleka katundu kumemu na mtenga muda uzi wa ndia tukena mabungwe
katundu yanali kuti uina wakawida kare ako baraza tengapo wina ina swa kamarume so walitea titapasa hapo unaso wina so nalitakulisa kare kare ndepa nalimeso kina jote timakulisa so kwa mai wazi
ndipo so chachina so ya chukungu wambi ina yoti kuje transport
transport ndai mene maka tenga katundu kunyumba kwa mai chinda zuwa muna nyamla kwanji
inali transport yomwe inali transport
malipera kwanje kuti mutengeswa kuti mukabudzire sikubisa chiro transport yomwe
mena na tutaliza wana anabwe ya South Africa
kuna kuti mujidziwe kwambiri ndione na kuti kumene mukupanga ndi mulandu chifukwa munadzera mu njira yokhala ngati kuti mufuna mwakagamize maiwa kuti alowe chokolo pamene basi pantimba mmadziwa ndithu kunena kuti mufuna mulande katundu
koma sikuti kamena ndi mwambo ife ndi mwambo wathu
iyo wake wakuti
wakwathu
feyo chifukwa kuti taona kuti cholinga chanthu chafuna kuba katundu anenja panopa kusikana nthandu wakuba katundu
kuti ngati ife tinabaya ife tinangotenga tukatundu sitinathyole nyumba
mista
Munaba.
Nete jezi ya nusa. Anakuzani. Kuli mkambu yezi wala satake jezi. Nete jezi ya ati. Panopa, tukusibla ni mlandu wa kubaba. Kaya mine hii inakula nditu.
Ifeyo katundi yoti natenga, nicho inga yoti awawa abwele.
Nga, muta zadani.
Asa ya nganila katundu itizi ya matia katundu limosi.
Bambo, kutime. Bambo, ndani nagari kunia kutitu kusibla ni mlandu wa kubaba. Mai, zina andu ndani.
I'm going to go to the house.
Mboma nanti?
Balaga.
Balaga. Mundiana angati?
Awili. Mwa bebe na mpingu wanti.
Singatike kukife. Singatike kukife. Katundi yotikango tenga kina kutio sawa ndi transport yunga kariba ndi tuzabu isi
Maringa nandida nilorama iwa Kumanga ndi mulandu wa kuba Kumanga ndi mulandu mene yu Chifuwa joku nila kuti Mnadeka katundi yu mwajimiengo Uzera mkani ya kyo Sono Kani zimezu kuyo kia kwa mbili Suti fele kumanga ni panu kani kishaba nea Tina nukirena nukoti Kinunga mojiko ni kukoti.
Toka na kukoti.
Mupita kukoti. Mupita kukoti.
Mupita kukoti. Apo tanga mbika kujua atibia mojia. Umaringa nabwe umena mbio mbio kani. Kwa mpaka ni wanopa. Tie nditu mbalo wa
musea. Awangangu wa wila tupumpa museo.
Tie nditu mbalo
musea. Zoro wila kwa mene.
Tie mbalo.
Tie ni. Tie ni.
Mamadu ifeo.
Tie mbalo. Sita wele mbaka mbeso. Tie ni. Tie ni.
Manya, msalani chuma chondi chao. Katundu wamakolo chuma chama bozo sezo.
Ndizintu zambiri zimene mtundu wa Malawi watandizika nazo makamaka kumpali ya chitukuko. Taona madera ena chifuwa chankani zimene zabwera pa tikufera nje anthu alandira madzi a ukhondo kumene kunalibe madzi oyenerera kuti anthu azimwa. Komanso anthu alandira kumpali ya mapunziro pa sikulu madera kumene kunalibe ku mapunziro chifuwa chosowa sikulu. Mbali ya mabloko punzirira, komanso wapunzisi oye nerira. Taona ndithu zimene zozi kusintha, maripota akubwera kunena kuti pempola ulamveka, ayankidwa. Komanso zipatala, zipatala nudantauza mwina maka maka kudera, kuti tilikudera kumidzi. Taomva ndithu anthu akufoto kuza kunena kuti chifuwa cha zokambidwa pamenepo, anthu akulandira zithandizo choye nerira, ma health centers kwao. Komanso ena amangidwa kumene, ma health centers kudera ako. Izi ndizitu ndithu zina zimene zachitika koma kwa kukulu taona anthu kusintha maganizo maganizidwe kuti anthu kupyolera mu program imene akutha kubwera poyera ndikukamba nkhani ndikukhala ndi maganizo yenerera achitukuko.
Ngati mapangana ndachimene anozo ndi
zanu zimene iweyo funa basi no kai top of the town iweyo
top of the town wake kuti
kulitu azibambo kunjako. Kule azibambo one kabwino sakala za iweyo. Azibambo one drama alipa mbili mbili kujako. Osa kala iweyo mwendu kukone namu. Uzika hukundi ni ya saini pa nubazi. Wampa. Ndiyo hukungu la mwantu nduwa nchi. Ukama zona. Ukama zona bwanji iweyo. Osa ni Sonya. Osa ndio sakala we nyumba. Ukale pompa. Ndikukufusa mafuso.
Ndile kubiribile kwa neba kwenye kacheza. Hako ndi mvera ntuko. Zula mandifuso tungu
kwa kukanga na chani. Uwa menye
sika na mena li umenoza.
Ndi aswa sika na mena nukuma wana kumene kuzenga. Nduku zembe ya sika na mena. Uwa wiko. Ndikufera ji. Atwa Malawi.